And demanded, I prayed for her and I prayed for her. That better intended. I have found the one. Yeah, when in Kamufunaya. I have found the one. Yeah, when in Kamufunaya. Sinding Katiba Kuza Kaya is a Kalangan. Watch him eat a man a Kalewa Mupasa. But he can say, he say, he said, in the name. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku kondana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. Kuona kwa tuti makalana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku sangalala. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. I'll love you to the end, mami. Ndeno mami, tete, tete. Osazi tengera, hey mami tete, tete. Osazi mbeseira, there you have to take it. He went the wine, you want to great it. I love you daily, God in the Bible. Nuko pesa wati kondi in the Bible. Nuko di mesa in the by choice. In the I have chosen you, chosen you. You have to smile, like nobody's business, no. Business, no. Deep on this akusamalira. Hopo panda mistake, no. Mistake, no. Then no tete tete tete. Tete tete tete. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku kondana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. Kuona kwa tuti makalana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as you could sing a lala, you will say some padera, ni padera. I'll love you to the end. Oh, dala, nalila mwaliwe, ofasa wa makaliwe. Singa kutaye pasiwe, nanena wantu waziwe. Oh, dala, nalila mwaliwe, ofasa wa makaliwe. Singa kutaye pasiwe, nanena wantu waziwe. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku kondana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. Kuona kwa tuti makalana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku sangalala. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. I'll love you to the end. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku kondana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. Kuona kwa tuti makalana. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. As long as siku sangalala. Iwezo sezo mpadera, ndi padera. I'll love you to the end, mami.